E haki saio ne aha tami saia, ke ne whakamo ui a takahia. Nai i kai masiwa, i e whakamalo, he nai whai hosana, e ngahi whana. Tāhiwa hosana, 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 hosana. Kia tau e ki, tāhiwa hosana, 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 kia tau e ki. E onku ke ofa, ki he whanau i ki, ai e tiko sisu, i he mama lele. Tau wha'a whakataha ke taua i o, o whai e tau hosana ki o tamisaia. Tāhiwa hosana, 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 ki o tau e ki. Tāhiwa hosana, 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 ki o tau e ki. He kapau te tau vai vai, i hana whakaha, ai ngā ngā mele, a tamisaia. E hiki hana leo, e ngahi maka, o whai hanau hosana, ko tau whakama. Tāhiwa hosana, 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 ki o tau e ki. Tāhiwa hosana, 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 ki o tau e ki.